Jesus. To the Lamb,
to me so I will,
that you are slain.
Oileng ahlabiwa.
Imvu eyahlatshelwa
thina. Yahlabelwa rena.
Sahlatshelwa
yona. Sahlabelwa yona.
Ukuze sizithathele.
Uririsi ye.
Isilinganiso esithandana.
Uyakashika ntshori rata yona.
Sizile phasike.
Ridile phasike.
Sizothatha
kule ndoda.
Sizothatha kule
mvana.
Sithatha ngokwamandla wethu. Ngokuthanda kwethu.
Asithathelwa
ngomunye. Lona lo uyazithatha. Omunye uzufise kwangathi ngothatha kakhulu. Kodwa uthola ukuthi uthatha
kancane.
Hlephula kancane. Ake sewuhlephule kakhulu. Ake sewuhlephule kakhulu. Usho kule mvana. Hallelujah. Uthiwa u-Israyeli azophuma eGibhithe. Kwakumele asithathele asithathele siphumile emakhaya silamisiwe imvu
yalengathi
lona loyo sosithathelelona yozohlephula khaya bahlephula kancane bazohamba endleleni baphelelwe ngamandla kodwa bahlephula kakhulu bayakhuphuka njengezinkosi sashoma ngabe kufika
iawa
kufika ihora lokulingwa ithola ukuthi uhlephule
kakhulu
usho uhlephule kakhulu
unestamina
you feel like going on metha isimo sibhetha kodwa wena you still feel going on ngoba uhlephule kakhulu hallelujah hallelujah kwamathi kungavela bazohlephula
ngamandla
Mama lona lihlatshiwe.
Kanti lona ihlatshiwe. Lihlabiwe.
Lihlatshiwe.
Lihlabiwe.
Lihlatshelwe lana.
Lihlabethwe bawo.
Bazohlephula.
Bazohlabiwe khaphula.
Bazohlephule ngamandla.
Banathe kamandla.
Bazi ukuthi kukhona ihora
elizayo.
Khona ihora
elizayo. Khona ihora elizayo.
Khona ihora elizayo.
Khona ihora elizayo.
Khona ihora elizayo.
Khona ihora elizayo.
Khona ukuthi nelesithupha lafika
ihora.
Sengisho kuKristu eNkosi. Engazalwanga nje kodwa wavela ezulwini kodwa wajabula amazulu lamfikela ihora lamfikela ihora lafika
nelesithu
kwabamnyama emhlabeni
lamthina
lafika nelefemini
lafika lefemini
yasala efemini
yasala efemini
yasala esiphambano
asala esiphambano
haleluya
amen
haleluya
amen
Ilizwi lesine.
Emathini
kaMarko chapter 15. Lapha kuverse 34. Sithola kuthiwa ngehora lesishiyagalolunye.
Kahora yabulisumbe.
Jesu wamemeza.
Jesu akhweletsa.
Ngehora lesishiyagalolunye.
Kanako yabusinyana.
Jesu wamemeza.
Jesu wile akhweletsa.
Uye wakhuluma nje uJesu.
Wile abulela Jesu.
Wathi indodana.
Ari murwa.
Nganguma.
Ashume.
Mama.
Ma.
Na indoda.
Ashumuro.
That was another hour.
Eudele hour.
Kwakungelinye ihora.
Yokuta hour
ewu. Sika.
Yawusika.
Now izinto seziyashiya.
Ulibelo ndilo yafetuka.
Izinto seziyakukhuluka.
Ndilo yafetuka.
Sezingena kwi hour lesi.
Sena mo areng ewu.
Sesingena kwi 9th hour.
Sena khun hour yabusinyana.
Hour lesi na.
Hour yabusinyana.
Hour angazange sekalibona. Awele ngazange limfikele empilweni yakhe yonke uJesu akazange safikelwe nine hora haleluya
amen
haleluya
amen
sithola lapha kuJohane kuthiwa
ekuqaleni
komhlaba wayekhona
ulizwi
wayengunkulunkulu Waye
kuNkulunkulu
wayehamba noNkulunkulu babe into eyodwa
noNkulunkulu
kodwa namhlanje sithola
awa
lesina
sithola
awa elibuzayo ukuthi ungabe uhlephule kangakanani uhlephule kangakanani kule mvana usayilenge siwe kanyamazane uhlephule ngamandla angakanani
ngiyamfikela
lehora Jesu ngiyamfikela lehora
ngiyamfikela
lehora
ngiyamfikela
nako ewe wamemeza wathi Eloi Eloi Eloi
Eloi
lama sabakta
ogunguguchi hora hore
ngokuhunyusha
kawuhlalusa
nkulunkulu wami
mudimu wami
nkulunkulu wami
mudimu wami
ungishiyelani
unhlohelana
shiyelani na
unhlohelana
shiyelani na
unhlohelana
sibona wasekuqaleni
ulwela mathomo
azanga shiwe nkulunkulu
azanga tlwele ke mudimu
kodwa sithola kule awa lokulinda I'm not sure.